Ezamba phambili indaba namuhla lizofihlwa ngolwesihlanu izinyane lesilo. Badele imvula bayovota kolokuchibiyela. Kuphothulo lokuqwashisa ngodlame lobulili. Lezi zindaba zi-One KZN TV usifundelwe uThabani Maphumulo osanibonani. Kulindele ukuba libekwe endlini yokugcina ngolwesihlanu kuleli isonto izinyane lesilo. Umntwana uLetha Uthula Zulu indodana endala yesilo edlule emhlabeni ngolwesihlanu lwedlule eGoli. Okhulumela indlunkulu kaZulu umntwana uThulani Zulu uthi izinyane lesilo lizobekwa esinkanekisweni emahashini kwaNongoma lapho kulele khona amakhosi nabantwana asebalendulela eliphakade.
Isilo samabandla wonke ingonyama yesizwe samaZulu noZulu wonkana nendlunkulu bashaqekile emva kokuzwa indaba ezibuhlungu zokwedlula emhlabeni kwezinyane lesilo umntwana uLetha Uthula ozalwa laphaya esigodlweni sawakhetha umthandayo. Umntwana ke uzokwehliswa eGoli umzimba wakhe uze ekhaya kulo leli viki uqinisekisa ukuthi uyabekwa endlini yokugcina ngomhla zishumi nantathu ngolwesihlanu emva kwenkonzo ke ezoqala khona esigodlweni kwakhetha umthandayo ngehora lesishagalolunye. Umntwana uyobe esephelezwalwa-ke eyobekwa endlini yakhe yokugcina emahashini emalibeni amakhosi.
Abantu badela imvula ebeyidliva banikele eziteshini ezahlukene bayovota kuwukhetho lokuchibiyela ngaphansi kwa-Ward 25 emgungudlovu maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natali. Lolu khetho lokuchibiyela luvele ngemuva kokusula kwekhansela le-DA kanti amaqembu abengenele lolu khetho i-IFP, ANC, DA kanye ne-EFF.
Ikhomishana yokhetho ezimele esifundeni King Cetshwayo ithi kuqinisekisileke ukuthi ukhetho lokuchibiyela nobe liqala izolo nalapho bebehambela emakhaya nokubizwa nge-special vote kuhambe kahle kakhulu, yize-ke noma behlangabezane nezingqinamba zokuthi eminye imigwaqo bekungahambeki ngenxa yodaka. UThula Dlamini uthi konke-ke kuhambe kahle naso sukuni nanamhlanje njengoba-ke izikhungo zivule ngesikhathi.
Inkinga esibhekene nayo kakhulu kube i-weather. Imoto zethu buye ibhajwe, ya ezinye indlela zingahambeki, singakwazi ukuthi uma singena khona ngesaphuma. So bakhona abantu ababenayo ukuthi badisfranchise-ke ngalokho. So besinayo kodwa i-support from umasipala bobabili, uma sibhekana ney'nkinga bakwazile ukuthi basilekelele ukusikhipha mhlampe la sibishe khona, basilekelele basidonse. So ngingasho ukuthi kuhambe kahle, looking at stats.
Kanti khona manjalo-ke kugqameka ukubekezelelana kumaqembu ezepolitiki abangenele ukhetho lokuchibiyela ku-Ward 25 emgungundlovu maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natali. Le wadiko osekwathinhlo iphethwe i-DA kubanjwe ukhetho lokuchibiyela nje kulandela ukusula kwekhansela layo i-DA uMelika Singh. Amaqembu-ke abencintisana i-DA, i-ANC, i-EFF kanye ne-IFP. Le wadi-ke ibhekwe ngabomvu kwaziseke isona sizinda somnotho kumsunduzi.
We all suffer from service delivery issues. We are simply not getting the level of service delivery that we should be getting for ratepayers. I myself am very concerned about the financial position of our municipality. It is underfunded, under-resourced.
Umasipala uthola kakhulu imali from this one. So it's a given fact ukuthi if we are the most, the highest people that are paying the rates, so we need to get some services lawa esiwadingayo abe sezingeni. So okwami nje ukuthi ngithathe lezi zinto enjalo sidiscuss-e kwi-council so that abahlali bezohlala bephila into impilo abayifisayo.
Sinethemba lokuthi-ke bazosivotela ukuze sizame unala kule wadi, sizame ukuthi sishintshe izinto ey'ningi engenzeka ukuthi abantu abaningi bakithi zibagcinezele. Since siyazi ukuthi abantu abamhlophe normally ba-arrogant kangakanani endaweni abahlala kuzona. Since sibonile into esenza kwenzeka ko-Cape Town, sibonile into ezenzeka kwaSenekali, sibonile ukuthi isikhathi esiningi la kunalo abantu khona abamhlophe, sinama-challenges abaningi sabantu abamnyama. So wa-promising ukuthi abavotele umuntu wethu.
Uma sithola ukuwina le ward, soqiniseka ukuthi abantu balapha kwa-25 bayahlomula ngengqalasizini.
Lezi-ke izindaba zi-One KZN TV, mina ngikusamukelisa ngqulunga. Biga, Sarah Chespey.
Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi ukuleli uLindiwe Zulu uthi kubalekile ukugxila nakwezinye izinhlaka lapho kukhulunywa ngokuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane nezingane njengoba ziba nomthelelo wokubhebhethekisa lesi sihlava. UZulu usho kanje ngesikhathi lomnyango uhambisana nenhlangano engenzi inzuzo i-Act Now ubephothula uhambo lwezinsuku eziyishumi ngenhloso yokulwisana nokuhlukunyezwa okubhekiswa kwabesifazane kanye nokugqugquzela izisulu zalokhu. Lolu hambo luphothulwe eMoses Mabhida.
Uchunge lohambo lwezinsuku ezilishumi likangqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kuzwelonke uLindiwe Zulu kanye nabenhlangano engenzi inzuzo i-Act Now kanye ke nemboni yamatekisi lufinyelele emaphetheleni izolo ngemumva kokuhambela ifundazwe ezahlukahlukene. Ekhuluma nabeyindaba uZulu eGreyville uthi ke iseyinkinga indaba yochungechunge lwemgudu okumele ilandelwe ngohlukunyezwayo nokwenza iningi labesifazane lingakukhuthaleli ukubika igameko zokuhlukunyezwa.
We have a problem where women feel they are abused second time because they are abused and then they have to go to the police and then they have to go to the doctor and then they have to explain from the beginning how it happened. The Department of Justice is working very closely with us. The police is working very closely with us to create a conducive environment for women to be able to express themselves without feeling bad about it.
Sinyuke ngamandla isihlava sokubulawa nokuhlukunyezwa kwabesifazane njengoba kuzokhumbuleka ukuthi eyindaweni eyifana nomthwalume amalungu omphakathi abehlezi libhojozi kulandela ukutholakala kweyidumbuza besifazane ubuthaphuthaphu. UZulu uthi abesifazane mabaphume ebudlelaneni obubahlukumezayo.
We are tired of burying anybody. This must stop and it must stop now. We've got shelters for women who have found themselves in an abusive environment and we are calling upon them that it doesn't matter how much you can say, I don't have this, I don't have that. It's better for you to get out of it before we come to pick you up because you're a dead body. We've also got Kuseleka one-stop centers where women who have been abused, they can go to the center and explain in a space where they can be able to explain. And also, we have been calling for a very long time that even at police stations, women who are coming to report that abuse, they must not be in the same queue as everybody else. They must have a special place where the woman can have the comfort of explaining.
Kanti uTeboho Lerolewe Act Now uthi ke bengamadoda asebekhathele impisi ezembethe isikhumba semvu edicilela isithunzi samadoda aqotho.
We wanted to experience the pain and the endurance that women have been going through over these years or over centuries. We are also sending a message to men saying we have to come together as men and find solutions. And we are also demanding to fellow men that this pain that we are causing, it needs to get to an end. And we're calling for it, we're demanding for it. We're also sending a strong message to other brothers within us, or brothers that are older than us, or boys that are younger than us, saying we can reform, we can change. If you are an animal within you, there is programs that can help you, that can assist you to become a better man. There is men that you can speak to within your communities, but we're also saying to our communities that we need to take stock of one another. We need to be careful. We need to have our eyes peeled and open. We are asking each and everyone that look after one another because there's too much violence in our country at the moment.
Eyindabeni ze-1KZN TV, kube kuNtombi Khona Mvubu, ngibika ngisithekwini.
Ugogo uBhethina Mangema Mtungu endaweni yaseBhekizwe esikhaleni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natali uthi akasabuthi qutho ubuthongo ngemuva kokunyamalala komfana oyisiphiwo abehlala naye emzini wakhe uNkosi Ngiphendule eThabethe. Lo mfana oneminyaka engamashumi amabili kubuye ukuthi unyamalala emasontweni amabili edlule kade eye esitolo yokhipha imali esibonelelo sikagogo wangaphinde wabuya kuze kube yimanje.
Lesi-ke isithombe sikaNkosi Phendule eThabethe wasendaweni yasebhekizizwe ngaphandle nje kancane kwasesikhaleni onyamalala mhla zintathu kwephezulu kade ke ethunye ukuthenga ezitolo zasesikhaleni aphinde akhiphe nemali yempesheni kagogo nokuvela ukuthi wayikhipha imali kodwa akazange sabuya ekhaya kuze kube yimanje. Kokopethina mange mamtungwa nokunguyena obehlala naye uthi ke ubengaqali ukumthuma futhi ubengakazi nangelilodwa abaleke ekhaya okumdida kakhulu ukuthi usebikwe endaweni eziningi esahlukene nokumphethe kabike ukuthi abantu abayiziphiwo bayabulawa ngenkoleleko yokuthi ke bayakwazi ukuthi benze imithi Ingakho ke ecela nanoma ubani ongani banolwazi ukuthi bengamthola kanjani avele njengoba kubikwa ke nendawo eziningi ukuthi ubonakala kuzona
abanye bathu ukhonjwa kwasokhulu abanye bathu ukhonjwa emadukwini yabonje sekushuya into eziningi ngisaba ke manje ngoba unkosi futhi uyilesi simayiso ngihlale ngimkhuza nje ukuthi umfana wami wena ungahambi ebusuku ngoba uyaphuza bazokutshontsha nje bokuthatha isokwekhasi wena udakiwe ahleke ethi awuze umama hayi siphatheke kabi sonke nje sikhathazeke ukuthi hayi bunkosi akabona kuze kube namhlaka lokhu unkosi akakazi abuye
okhulumela amaphoyisa esifunda ekhe ngicetshwayo ukapteni Mbongeni Mdlalose usesiqinisekisileke lesi sigameko
amaphoyisa ke abeseqala umkhankaso ukuthi afune lapha endaweni esasikhaweni namaphethelo ukuthi akatholakali yini kuze kube manje na ke akakazi atholakale okudida kakhulu ukuthi iselfoni ayikho kuyena lapha amaphoyisa sazama ukuthola khona ukuthi iselfoni yini yenza ukuthi engahambi nayo ngalelo langa lomhla eyalapha yana eyitolo asabheka ke nanokuthi ake khona mhlawumbe onolwazi ukuthi wake wambona noma wagcina ekuphi nanokuthi abantu abasesikhaleni basilekelele uma kukhona abakwaziyo ngaye basitshele bazise amaphoyisa asesikhaleni
lezi-ke izindaba ze-1KZN TV mina ngenkosamukeliswe Ngqulunga bika sesikhaleni
Inkampani ekhiqiza usemende NPC ithi ifisa bonke laba bahlomlile ngaphansi kohlelo lokuthuthukisa osomabhizinisi balekelele nalabo abasakhulayo emabhizinisini abo. Uzethu Gambusho wale nkampani ukusho lokhu ngenkathi kuklonyeliswa osomabhizinisi basemavundleni egama lakhe ngasePortshepstone ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya.
Inkampani kasemende i-NPC ibuyisela emphakathini wasemavundleni ngokuqeqesha osomabhizinisi ngokuphatha ibhizinisi nalapho beklonyeliswe ngenkece. Yokuthuthukisa amabhizinisi abo kanti uGambushe uthi ufisa nalabo bathuthukise abeza ngemuva
befundisa abantu laba abasomabhizinisi abancane senzela ukuthi bakhule nabo bakwazi ukusiza abanye so namhlanje besophothula uhlelo sibanikeza izitifiketi sibanika nezipho so bekuyinto efana naleyo fisa ubona beqhubeka bephikelela phambili baphinde bakwazi ukuthi bafukule nabanye ukuze sikwazi ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe sibuye sesibuya nokukhulu ngaphezu kwalokho esibanikeze kona
usomabhizinisi ohlomlile uthi bekungelula uqhudelana nabanye ozakwabo kodwa lesi samba uzolekelela ngaso ukwenza ngcono ibhizinisi lakhe
sizwa ngijabulile ukuthi kona ebesikuzele besizokufunda kube impumelelo sikuzuzile besikufuna kodwa ngijabulile umkomelo kuphela ngijabulile ulwazi silitholile kubalulekile kunakho konke ukuthi lokho ebesikuncela kule training ebesinayo yaka NPC sihambe siyo i-applya emabhizinisini ethu ukuze amabhizinisi wethu akhule aye phambili adle ngobali
kanti nikomkhulu lasemavundleni libonga aliphezi kwa-NPC
ngiyakubonga konke nje okwenzekile ngibonga kona konke kwenzeka iy'nto ezinhle zodwa la engidinga ukuthi nami ngangenza njani kodwa ngiyafisa ukuthi thina sibonile sibatshene nabanye ukuthi emabhizinisini kuhanjwa kanjani umuntu ofuna ibhizinisi akenze kanjani
ezindabeni ze-1KZN TV kubika usigandakazi ukufashezi emavundleni egama lakhe
mbukela kusibheke engosini yezomnotho irandi lu 15.57 maliqhathaniswa nedola semelika libu 20.64 maliqhathaniswa nobhondi wasebrithani libu 18.35 maliqhathaniswa ne-euro kanti igolide lona libiza 1878 US dollars 55 cents i-ounce kutshiwo lungahluziwe ubu 44 US dollars 5 cents umphongolo mbukeleke sibheke engosini yezemidlalo Iqembu leswelele samasele iBloemfontein Celtics eliphumele obala lathaka indawo umgadi waleli qembu Ndumiso Mabhena okubika ukuthi ufuna uthuli iqembu lamaZulu FC neMorocco Swallows. Lo mgadi wazakhe luduma kuOrlando Pirates kuma season adlule ulima indima enkulu ekutheni iswelele sifinyelele kwamanqamu kweNedbank Cup ngesizini eyedlule. ICeltic ithi kunamanye amaqembu abebeka ukucuntsisa amathe etafuleni ngalo mdlali kepha yona isamdinga ngakho kumele imhloniphe ngeqhaza libambile ngokuthi ngamthengisi. Mbulke sibheke isimo sezulu sakusasa. Empangolo zothi qwaqwa ngamafu amazinga okushisa u-18 kuya ku-23 degrees eThekwini, kube u-18 kuya ku-22 degrees eMgungweni, Ndlovunkazibovu u-13 kuya ku-23, Olundi nokwaNongoma kube u-14 kuya ku-24, eXobe Elimantente kube u-12 kuya ku-22, siphethe ngeFriday Filidi u-12 kuya ku-23 degrees. Mbukele singakhe bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le-1 KZN TV. Izindaba ziphele kuphela isikhathi, nisale kahle.